Goelana le karolo ya bolesomete ya molaotheo, magoši le magotla a mešate ke batšea karolo ba bohlokwa ka mmušong. E fela magoši ba dumela gore mmušo ba hlokomologile go dira mešomo ya bona ka mmušong. Ge go sana le tšhalelo morago go melao kakanyo ya dikgorotsheko, magoši a dumela gore ba swere matsogo ka ge ba palelwa ke go lwantšhana le bosenyi ka metseng ya bona.
I'm very much disappointed where I am. This bill has been in and out of parliament for more than 15 years. And one will wonder, what actually is the problem with this bill? Do we really believe those academics when they say the bill is discriminating against women, which we know it is not?
Magoši a ipileditše gape go mmušo gore ba okeletšwe tefelo ya bona ya kgwedi ka kgwedi. Gabia le ba hwetša dikete tše lesome senyane ka kgwedi. Mabuza o dumetše ka wa gagwe go ja bogobe gore mmušo o hlokomologile magoši.
I must really apologize on behalf of government. Where we have failed you, we want to improve.
Mabuza o ikanne go rarolla mathata a tšhalelong thago ya go abela magoši difatanaga.